wenu hleleleni na jaiva na ingoma ngome ya shaya au tanza na ingoma Aungele wenu hleleleni na au kita na ingoma ngome ya shaya